Amahoro kuri mwebwe mwese muteramanye na televiziyo isanganiro kaze mu mwanya wagene wa makuru mu rurimi rw'ikirundi ayo nayo reka tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize umugambwe Kodebu iragijya ndadaye watanguje kuri uyu wa gatandatu ibyigwa bya demokrasi kepa nibizi aurongoye avuga ko ibyo byigwa bijye gufasha abarundi gushikira ingendo ya demokrasi mu makungu umukuru w'igihugu cya Ukraine asaba makungu gufata gutora inyishu ku kibazo cy'intambara iri hagati y'igihugu arongoye hamwe n'igihugu cya Ukraine akaba ari nyuma y'igitero cyahitanye abantu 52 murabikurikira mu idonido ryano makuru kaze mu idonido ryano makuru ibyigwa bya demokrasi bijye gufasha abarundi gushikira ingendo ya demokrasi bivugwa na Kefa nibizi harongo uyu mugambwe Kodebu iragi ryandadaye uwo mugambwe utanguza ibyigwa bya demokrasi kuri uyu wa gatandatu Kefa nibizi abona ko i demokrasi mu Burundi itarashinga imizi tumukurikire
tumaze iminsi rero twetwumviriza amajambo ashikirizwa n'abakuru bo hejuru aho bagaragaza neza yuko ivyerekeye intwari bereye bitarashinga imizi mu gihugu cacu twe tukavuga duti ivyo bintu babona muri kwaratwara no munsi nibisigura yuko ari bo bonye n'afizo ngorane kuko nabo baba mu gihugu twese turimwo twe tubona yuko ashobora kuba ari umuco mubi uri mu barundi batari bake ujanye nukumva yuko umuntu ari mu nzego z'igihugu ataje gukorera bene igihugu ahubwo aje kwikorera ahubwo arose ububasha bwo kubacinyiza no gucinya amateka atakimukora ko murabaza uzobavuga ngo je nguranzi ico ndi nibindi tukavuga duti rero naho turi mu zo twita demokrasi no kuvuga hari amatora hari amategeko atogwa biciye mu nzira zitubereye za demokrasi hariho inama shinga amateka n'abahego z'amateka ivyo mu gifaransa bavyita la démocratie procédurale nokuvuga ni nurukwirikane vy'uko vya demokrasi mugabiragaragara yuko umuco ingendo ya demokrasi itarashinga imizi biranagaragara kandi yuko ivyerekeye intwari bereye imigigwa imico ingendo y'intwari bereye bitarashinga imizi mu gihe ari byo bintu nyamukuru yagushaka gutera imbere cyo itwa twe tuvuga duti rero umugambi wacu kwa dovise amahangiro nyamukuru abiri ni ukomeza demokrasi n'iterambere rirama birakenewe yuko rero tumaza tukigisha abanywanyi bacu imico ya demokrasi tubigishe n'ingendo y'intwari bereye kugira ngo uzoshobora gutogwa kugwe wari go gose ashitseyo nawe akwirikize izo ngendo n'ugutatowe nawe ashobora gusaba batoye uko abikwirikiza ko muri no minsi ibi bintu byerekeye intwari bereye ibintu byerekeye mwidegemzo abarundi beshi baravyibagiye ko basa n'abatayibayemo kenshi ukamenga si uburenganzira bwabo tugatubibutse ko ari uburenganzira bwabo kuyanga uzobuho nyanga bamubwire bati burya waturengeye akarimbi dukeneye ko abarundi baronka ubumenyi baronka ubushobozi baronka iyo ngendo yo gukora bishimikije demokrasi n'intwari bereye canke yo gusaba ariko barakora yuko bakora bavyishimikije inge tuzobitunganya rero hazobaho ubwa mbere inyigisho ku ndongozi duhereye ku bagizwe bikuzi umugambwe ushika ku barongoye amakomine tuzo tubyigisha rero indongozi gushika makomine makomine ruvazo haje n'abaserukira mitumba abona bace tubahubwo inyandiko zimwe zo nyigisho baze kubisigurira abandi mu nyuma tuzosuzuma turabe yuko inyigisho twigishije hariho akarusho zazanye
tubandanye nano makuru abafisi amazu hafi y'ibarabara ririko rirubakwa ni muri quartier Nyabagere ya zone Gihosha basabwa kuhava mu ntumbero yo korosha ibikogwa umukuru w'igisagara cya Bujumbura yabivugiye mu rugendo yagize muri commune ya Ntahangwa kuri uyu wa kabiri Jimmy Hatungimana yavuniye akagohe abibaza ku gikorwa cyo kubomora inyubako zidakurikije amategeko cyarangiye kwibomorera. Inkuru tubaza Nicole Nininazo.
Rugendo urongoye igisagara cha Bujumbura yagize kuri wa kabiri intumbero yo kuraba ibikogwa by'ibarabara ariko ryubakwa muri quartier Nyabagere iri muri zone Gihosha bigeze. Jimmy Hatungimana yasanze hari amazu amwe amwe yubatswe mu kibanza cagenewe ibarabara, acasaba abanonsi imizibukiro kuhava kugira ibarabara rihite neza.
Nimvira ko abene gihugu bari ngaha banyumva abaronsi imizibukiro bamenye ko bayironse batayironse bayireklame. Kuko iri barabara nidusha kwemera ibarabara ringana ni metero zitatu. Metero zitatu imodoka zibiri ntizishobora guhurana ngo zibisanye. Murabona ko nibikogwa biri kubirakogwa mugabo nidusha gutera imbere. Nta ntambwe nimwe dusha gutera kubera mwagiye murubaka mu ibarabara.
Kubwa Jimmy Hatungimana igisagara cha Bujumbura gikwiye kuba igisagara cyiza ku rugero rw'ibindi bisagara byo mu isi. Urongoye igisagara cha Bujumbura yaribukije uwo wese atari bomorera kuba hagiye gusubira igikorwa cyo kubomora ku batari bomorera.
Turabandanya nano makuru. Inyambaro zimwe zimwe z'abakorera mu mazu yo kwiyubikira no kugorora umubiri zibwirizwa kuhinduka. Urongoye komine ya Mukaza Renovasi Sindayihebura ahamagarira abanye nayo mazu kuronderera umwambaro abo bakozi babo bakoresha muri ayo mazu. Abibutsa kandi n'ibijyanye n'amatagisi bategerezwa gutanga, akaba yabivugiye mu nama yakoranye n'abanye nayo mazu kuri uyu wa gatanu. Tumukurikire.
Ibi bijyanye n'amasona n'amamasaje umuntu karahaca zukuri abona yuko umwahaye akazi abantu batari bake namwe muwa muri ko muri teze imbere ariko hariho ama observation amwe muzo twagiye turabona twifuza yuko zokosogwa. Hariho inyambaro usanga bajye abantu banyu bafise zitabereye, umusanga yambaye ubutura, ugasanga yambaye ikola, ugasanga yambaye ijipo, bijya nivyo bituma harabibaza ati bajye abantu ngira ngo arashobora kuba hari ibindi bakora biri andoro y'ibyo twiyumvira cyangwa ibyo tubona cyangwa ibyo twibaza. Turabasaba rero yuko mubafasha babe aniniforme muri tenue kandi tenue nziza. Icyanyuma nagomba guhereza ku bijyanye n'amakori n'amatagisi, muri mu bantu babwiza atunga binjiza amafaranga ku munsi ku munsi, murabe yuko by'ukuri ikori mutanga rikwiranye n'ibikorwa wa mwakoze.
Turangirize hano makuru mu yavugwa mu makungu, aho mukuru w'igihugu cya Ikene asaba makungu gutora inyishu irama ku kibazo cy'intambara iri hagati y'igihugu arongoye hamwe n'igihugu cy'u Burusiya. Akaba ari nyuma y'igitero cyabereye mu gisagara cya Bucha. Nk'uko ikinyamakuru France 24 kibishikiriza, icyo gitero cyahitanye abanyagihugu 52 harimo abana batanu kirahakanwa n'u Burusiya. Ino nkuru tibaza Odanda Ishimiye.
Une visite en solidarité avec les habitants de Bucha, ville symbole des atrocités de la guerre.
N'urugendo rwo kwifatanya n'abanyagihugu b'i Bucha, igisagara gifatwa ubu nk'icyitegerezo cy'amabi y'intambara. Imbere y'abatwara ubumwe bwa Buraya, Ursula von der Leyen na Joseph Bovell, ibiziga birenga 10 byatowe mu binogo rusangi. Bashikiriza ko ibara ryaguye babonye ishusho y'ubwicanyi bw'igisirikare cya Putin. Isi yose ngo iragandaye, cyo kimwe n'abanyagihugu b'i Bucha nibo bagwanirira gushika ubu imbibe zibahuza n'Uburaya, isi yose na demokarasi. Urugendo rwabandanirije Kiev mu mubonano na President Volodymyr Zelensky mu byayazwe harimo ibihano bigira gatanu byemejwe kuri uno wa gatanu, birimo ibihano ku bizuku by'Abarusiya guhera mu kwezi k'umunani. Umukuru w'igihugu cya Ukraine ashikiriza ko ashimira ubumwe bwa Buraya kuri ibyo bihano bigira gatanu bifatiwe Uburusiya, ariko ko bidakwiye ngo barabatse uburere bwabo babaka babo ngo nibabandanye babafasha n'ibindi ibihano kuko ari bwo buryo bwonyine bushobora gutuma Uburusiya bwumva. Ku ruhande rw'abarongoye ishyirahamwe rya Buraya nabo, Ursula von der Leyen yashikirije ko bari ku ruhande rwabo. Yaciye ashikiriza Volodymyr Zelensky igitabo cyo kuzuza mu myiteguro yo kwinjira mu ishyirahamwe rya Buraya. Ubutwari iryo shyirahamwe yizeye ko Ukraine ishobora kwemererwa kwinjira guhera muri rinoci.
La présidente de la Commission espère que la candidature de l'Ukraine pourra être présentée au Conseil dès cet été.
No kuri iyo nkuru rero duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye. Shimire mwebwe mwese mwafasha kanya ko kuyakurikira. Abandi shimiye ni bagenzi banje bamfashije kuyatosora no kuyatororokanya. Ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.